zip jo homa beicha. Banjo duoka pacho nyafigi babu gije sinta odanga. Ayuri jafethu mundu, gijo elu kumu. Ayuri jokano. Kawono yugo ramo, awero joko dire jakajimbo. Jakajimbo, ah, Odhiambo wodo dire, Nyakwaru Marcelina Ndolo. Otieno wodo dire, Nyakwaru Willy Kista Mbeda. Manu Sip Isaya Kojwang, Alan Kokeyo. Umoso na Isa Kasera Mosiepa. Kawono nyugo ramo, awero nyikwa Eliseda. Dire, okay, Gijeri Jakabodo. Willis Wodo dire, Nyafigi Tim Jakajimbo. Geoffrey Wachogo, okay, Galipo Jakabodo. Mago Jo Woto Nora Nyakabuya. Ah. Nyargi Festo Ranga, Koda Ben Okal. Okegi Alfred Adongo, Mago Joko Nuko, Geoffrey Nerjaki, Super Anko. Kawono jugo ramo, awero joko dire jakajimbo. Nyithi wagi, kendo siepe nagi. Nyithi mamagi, kendo siepe nagi. Ugola mabor Nyakusa. Nyakusa Ogolo na wishput Nyakusa Mago yuwotu nora Nyakabuya Osipu Monika Sure Nyarorua Mamin Angilo Nyithi wagi kendo siepe nagi. Nyithi wagi kendo wete nagi. Ugola mabor Nyakusa Vosti. Ugolo na wishput Nyakusa Mano Sip George Odire. Ugolo na wishput Nyakusa Mosna Fred Waga Gi Fred Ochola. Ugolo na duk Nyakusa Yuwe ima lich miwara Nikenu wono babra doge chunyele. Kenu wono babra doge chunyele. Osiepa Abros Auma, Joju won Sonia, don't get you in your lair. Chopie Kodire, Imos Jordala, so won Rose, don't get you in your lair. Awilu won Shania, don't get you in your lair. Gimada mi uonge, Gimada tim nuonge, Nithio dire Jakajimbo. Gimada mi uonge, Gimada sing nuonge. Nora Nyakabuya, Gimada mi uonge, Gimada tim nuonge, Nyithi odanga Jakajimbo, Gimada sing nuonge, Gimada mi uonge, Nyithi odire Jakajimbo, Nyithi odire Jakajimbo. Ah, Nindi gikwe babana, Wodi gi Jennifer Awili, Min Kesi Awili, Chiga Kanyo. Nindi gikwe oke ujimo. Gimada mi uonge, Gimada tim nuonge, Nyithi odire Jakajimbo. Gimada mi uonge, Gimada tim nuonge, Nyithi odire Jakajimbo. Chieng moro karuso yaunayo, Ana tim gimanyalo. Gimada tim nuonge, With kende malamo, Gimada tim nuonge. Gimada mi uonge, Gimada tim nuonge. Wongo sani, Mieluru banjo Jakajimbo, Mieluru thumu Jakajimbo, Kauru banjo Jakajimbo, Gimada mi uonge. Nyithi godongo Jakajimbo, Gimada mi uonge Nipiga wino nyaka jimbo Gimada pogu nuonge Nipigi Victor nyaka jimbo Gimada mi uonge Nipigi Bene nyaka jimbo Mieluru banjo joka jimbo Chamuru thumu joka jimbo Gimada mi uonge Nipiyo dire nyaka jimbo Nipiyo danga nyaka jimbo Gimada pogu nuonge Nipigi Rose nyaka bodo Nipiga Tino nyaka bodo Nipigi Raya nyaka bodo Umoso na Elijah Koranga Nipigi Yevi nyaka bodo Min Charlie Nyaka jimbo, karuso ya unwayo Anatimgi manyalo, Jehova koya oyo Anatimgi manyalo, kumusani Mieluru banjo joka jimbo, chamuru thumu joka jimbo Mieluru banjo joka jimbo, nikuwa Odire jaka jimbo Nikuwa Nora nyaka bodo, nithiyo Odire jaka jimbo Nikuwa Eliseda Nipiyo dire jaka jimbo Nipiyo danga jaka jimbo Nipiyo ingeso jaka jimbo Nipiyo dire jaka jimbo Nipiyo danga jaka jimbo Nipiyo ingeso jaka jimbo Abisa Eseda Manubende Ugora Ajon Okoth Philip Boa Mareta Eriko Chien Mago Wegena Heramane Eliseda Owe Wago Heramane Cleo Nodire Owe Wago Wamedu Rubedo Giherano Mieluru Banjo Joka Jimbo Mieluru Banjo Joka Jimbo Chamuru Thumu Joka Jimbo Chamuru Thumu Joka Jimbo